tuzusire imbonesha kure yacu izo ziragendera babatama baruguru izo ziragendera babagwagwaruka rusanzwe rufise ubwo buhinga bashoye kuvyigishwa n'ababatama baruguru ubwo iyi imbonesha kure yacu tuzokwegera babatama bavurisha imiti kama bashobora kunga igufa rigaterana jewe iri gufa ryari ryaravunitse ricikamo kubiri barajunze nagiye kwa dogiteri abo batama baracahari turagombe ko bujya buhinga bazi mbere mu minsi mu ndwi zibiri tuzogenda ikarusi bakunze imbonesha kure ya kini dukuru turabemereye uko mu ndwi zibiri tuzogenda uyo muhinga tumusanga hari atwereke ubwo buhinga akoresha abudisigurire neza kugira ngo adusigire ubuhinga budasanzwe kuko benshi baravuga ko igufa ridaterana bashira mu icyuma ariko jewe nariboneye bateranye iri gufa he ndadugije abanzi baranze navunika umupira igufa ricikamo kubiri ariko he baragunze nta n'igiti bamboheye ko abo bahinga rero ubwo buhinga urumva hamwe bopfa batabusigiye twebwe ugwaruka gwa kino gihe twebwe abakiri bato nukuri twoba duhombye intwari za mbere zaragiye zigenda zitatweretse amabuye y'agaciro zigenda zitatweretse hari inzahabu uno musi turinda kuzana abantu mahanga ngo baze kutwereka gupima ngo aho ubwo butare buri kera barakora urusko ubyabuye ryakugwamwo urusko nta n'umwarizi bene data nta n'umwarizi ryabuye bakoramwo amasafuri inuze bita sleeping na vesitine hama rero kagakopu bugafise warashobora kukamujya kubera umusokoje ukamutsinda hari igiti tunakunda cyane zakunda kuvuga ngo tuvuye akagakecuru nyangoma ngoma nyagware niko kariye mawe nyangoma ngoma nyagware mawe yari bibere y'impundu dawe nawe yari nzogera z'abahege twerekeje mu midiridiri mu midira nkoni mu misongati ya gihinga yo y'umuhungu wa nzobe yoba aho rero ntugomba kubimenya niko ziko tuzobacira uwo mugani kandi umugani ugana kariho rero ikirundi mfise duke mfise nadukuye ku ziko ego
nyakubahwa yakini ndumva ko kuziko urusanzwe waranahateramiye kandi nk'abo muvukana bamaze kuba bashe banagukumbura bamwe bumvise ako kantu bakunda kubatsindisha kandi ndazi barakurikirana yakini tv wumva nawe no abo tuvukana ntibureka gukurikirana yakini tv nashaka kandi kwisabira aka kantu nk'umumenyeshamakuru bivanye n'uko numvise mwatuyagiye buriya ndumvise aho wamuye bimwe nuko n'abavyeyi mwakunda gutya bakunzi ba yakini tv ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanya aho muherereye hose niya televiziyo yanyu bakunda cyane gose muhava mumbaza ati ninde ari kuri mikoro twese turi inyuma yaba pasi classique kuri kamera nko mumenyereye ariko uno mushinga nahe mubona ni CEO wa Yakin Studio Entertainment akaba n'umuserukizi kandi mu kuri mbonesha kure ya Kini TV ndetse numwe mu manajere urumva arimo byose ba Yakini Studio Entertainment ari ngaho imbere arafite icyo agomba kudushikiriza numwe mu bantu bagomba kururimi rwacu rutera imbere reka rero tuze turamuha kandi tugomba kumuciramwo niyo mpamvu natwe twinyegeje twagombye avuge yisanzuye numwe mu bantu banonoseye ikirundi ariko arakubwira ati je sinacize ku ishuri gusa ivyo nize ku ishuri ni biki hari ibindi nigiye muhira kandi hari bimubabaza mu rurimi rw'ikirundi tudashikiriza neza nka CEO nka manager enyakubaho musanzwe muri ko mukora ibintu byinshi ngaha mu rundi tutodondagura uno mwanya twaje kuri sije gusa muri ko nubwo twa ikirundi kitugora tuguma tuvanga twashaka mufungurura gakimanyi ido ni ido mbega nibiki bigiye kuboneka muri cyo kiganiro kuziko muzanye
turabashimiye kuba mushoye kutubaza icyo kibazo ariko reka nangure ndabutse abari kwadukurikirana ndabipfurize umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abari sanzwe kwakurisha barakurikirana ino mbonesha kure rero nk'uko babivuze yitwa Yakini TV ariko ni yakini imbonesha kure mu Kirundi rero nkuko bisanzwe amazina ababyeyi banyise ni Nduwa Tracis ariko kubera akazi amatazirano yo ku kazi banyise yakini yego hama mu bisanzwe twavuze ati uyu mwaka mushasha ifeko tu nuko tuzana ibintu bishasha kumbonesha kure yacu izo bintu bishasha rero tugomba kuzana kumbonesha kure sibindi tuye gushiraho ikiganiro bitwa kuziko icyo kiganiro kikazoshora kuvugirwamo kahise ku Burundi kabasokuruza ivyaranze basokuruza bacu mbega bateramira ku kibasokuruza mbega tuvuze kuziko ni he bisigura iki izo byose muzovyumva mu kiganiro tuzogenda turakora
yakiri tukiraho nyine gatoya kubera imbonesha kure yacu ico kiganiro abantu benshi batangwa no kwandika muri komantiriti kije cari kikenewe ubu mumaze kuvuga kuziko nubwo uvuze ngo tuzomenya byinshi twashaka kumenya mu ntanga marara mbega ijambo kuziko rikoreshwa ryari cyangwa ryariho ryari byari bimeze gute kuziko kugira nakarize uzuduhe ibintu twamaze guhonja kuko abana bavutse guhera nibaze muri migambi kimwe majani cyenda kuziko ngira ntaho baze abantu habameze gute
okay mu bisanzwe kuziko abantu bavuka ruguru baca bahamenya ariko nibaza ko abasanzwe bavuka ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu bisagara bitandukanye abo bana kuziko birabagora kwera basanzwe bakoresha ubuhinga bwo bwa none bwo kuteka aho beshi bakoresha imbabura rero ucusanga rero kuziko bica yagora kumenya ariko hariho icigwa bakunda gutanga mu ishure bita ngo batatu badatana mu ndagano bagacubishye ati amashiga lero amashiga abaratatu hariho mu mbari n'inyuma y'imbari n'imbere y'iziko imbere y'iziko cyanke kuziko ni ya handi bateka basokuruza kuri ya mashiga hajya rero bicaye kuri ya mashiga barindiye ku inkono isha hari kiyago caberaho oye bateramye ya nkono niho bita rero kuziko baba batetse mu nkono ariko abo nuko bateka mu masafuriya ariko muri cyo giye bateramiye rero bateramye barindiye ku inkono isha haba hari ibintu bariko barakora barashobora kuba bariko barotsa ibijumbu barashobora kuba bariko barotsa amateke barashobora kuba bariko barotsa inyumbati barashobora kuba bariko barotsa ibintu nyene bishya gusha abana bashaka barateramira ko imbere yuko inkono isha
tukiraho nyine gatoya kugira umuce mubandanya twumva ko botsa amateke ibijumbu bivanye n'ibitoki bivanye n'ivyabonetse kumbonesha kure ya Kini TV uti naho tuzohora twotsa iki amafanta ama primus tuzoyotsa iki
okay ko ego nkuko bivuze kumbonesha kure ya Kini TV tugomba kotsa turi kuziko tuzohora twotsa ibitito wanzanira nijere gabanciye mu journalist ubundi mu bisanzwe ngaho kuziko bateramiyeho hariho rero ikiyago cahabera ico kiyago cahabera rero nico bita kuziko ati cari kihe rero bakunda kwavugira ibitito ibisokozo imigani bakaba baratera ijoro ijambo hama rero bigatuma bagira mura bagira sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi bagira inguvu n'umunezero bagira umunezero wo kurindira iyo nkono kwisha atabonebwe bafise cyangwa ngo bisinzirireko rero abana rero bakazaramenya kahise ku Burundi bari kuziko rero kuyimbonesha kure yacu ikintu tugiye gukoreraho si kindi tugiye kugaruka muri kakaranga kabasokuruza tugiye kutegura abahinga basanzwe bazi Kirundi bazohora baduteramisha mu migani mu bisokozo mu bitito abahinga bo gucuraranga umuduri inanga ikembe nabahinga bashaka kwimba ikinogo bakagira ico bita igituku abahinga basanzwe bazi kuvuga ico bita indonongo canke ingobogobo bivara nahuri abahinga bashaka kuduzishira ibiziriko mu giti bita ingatanyi ivyo biti vyose ivyo bintu vyose kumbonesha kure tugiye kuzozo turabicishako abatabizi babimenye n'uno munsi ngahibujumbura mvuze ikintu bita urumari nibashaka kumenya icyo mvuze ariko urumari tugiye muri bibiliya baravuga yuko yitwa akato ugwato ariko mu kirundi gwitwa urumari ico cyose rero nibakibazi cyari cyo haro n'abatarakibona bacumva muri bibiliya mu basenga ico cyose rero imbonesha kure yacu izo ziragendera babatama baruguru izo ziragendera babagwaruka rusanzwe rufise ubwo buhinga bashoye kuvyigishwa n'ababatama baruguru ubwo imbonesha kure yacu tuzokwegera babatama bavurisha imiti kama bashobora kunga igufa rigaterana jewe iri gufa ryari ryaravunitse ricikamo kubiri baragunze nagiye kwa dogiteri abo batama baracahari turagombe ko bujya buhinga bazi mbere mu minsi mu ndwi zibiri tuzogenda ikarusi bakunze imbonesha kure yakini nukuru turabemereye yuko mu ndwi zibiri tuzogenda uyo muhinga tumusanga hari atwere ubwo buhinga akoresha abudusigurire neza kugira ngo adusigire ubuhinga budasanzwe kuko benshi baravuga ko igufa ridaterana bashira mu icyuma ariko jewe nariboneye bateranye iri gufa he ndadugije abanzi baranze navunika umupira igufa ricikamo kubiri ariko ihe baragunze nta n'igiti bamboheye ko abo bahinga rero ubwo buhinga urumva hamwe bopfa batabusigiye twebwe ugwaruka gwa kino gihe twebwe abakiri bato nukuri twoba duhombye intwari za mbere zaragiye zigenda zitatweretse amabuye y'agaciro zigenda zitatweretse hari inzahabu uno musi turinda kuzana abantu mahanga ngo baze kutwereka gupima ngo aho ubwo butare buri kera barakora urusko ryabuye ryakugwamo urusko nta n'umwarizi bene data nta n'umwarizi ryabuye bakoramo amasafuri intuze amasafuriya nta n'umwarizi ryabuye bakoramo masuka nta n'umwarizi kubera nta mbonesha kure zari zihari ngo batange ibiganiro batwereke izo mbonesha kure batwereke ku mbonesha kure ubuhinga bakoresha rero yakini rero imbonesha kure nta kandi akazi igiye gukora tugiye gusanga ugwaruka mu bisagara bitandukanye turubaza imigani y'ikirundi tuburubaza ibikoresho bimwe mu kirundi niyo ntumbero rero uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uno munsi turi ku itariki nibeshe ni itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere ukwezi kwa mbere bakwita nzero mu rurimi rw'ikirundi turi mu kwezi itariki zitanu ukwezi kwa nzero rero abize nabo bakunda kuvuga ngo bacabyumva nabo sinirwa ndabivuga ko iki kiganiro cyagenewe ururimi rw'ikirundi kuziko ego
yakini muragize neza kudushikiriza intumbero nyezina kuko nibaza ko twamaze kumva intumbero ni kwiga gwa rurimi rwacu rw'ikirundi ni kuba hamwe n'abandi bagira ivyakaranga umva si ururimi gusa cya kintu cyakaranga c'abasokuru basokuruza bwa Burundi bwa Nyaburunga bavuga kuri yakini imbonesha kure tugomba tubyigireho ariko nkaje nk'umenyesha makuru sanswe nkoraho ndazi ko inyuma y'ico kiganiro hari ibindi gano muzo kuma muronka nico gituma mwogira subscribe hariho nibindi bitarafundura ubu biganiro mu gikuru nk'umwaka w'2020 ariko murumva ko manager wacu akaba na CEO aragiye kudushikiriza ico kiganiro rero mutuntu n'utundi nk'uko manager asanzwe ari manager tunamuronkiyeho reka tugere tumubajije gato yatwumvise intumbero hajyaga manager wacu ururimi rw'ikirundi cyangwa karanga ka kera kakunda kuba kari mu ntara iyihe ko bavuga ngo ibujumbura ngo mere mbakunda kuracha terme ababo ngo ababo ntakaranga bazi ibujumbura ntakaranga bazi hajya karanga tuko kabaza mu ntari iyi.
Okay, nkuko bangaga akunda ko bivuga bakitirira intara zimwe zimwe sinemeranya nabo kubera ko abarundi bose bavuga ikirundi. Rero abarundi bose nyimba bavuga ikirundi akaranga kare Burundi bwose. Na murundi numwe ategezwe gukumirwa mu vyerekeye akaranga. Kuko nyimbi karusi akorwa yo mugirwa uyu umucankuzo akorwa yuwundi kandi wose ari umugirwa w'ikirundi. Mu aye mu mwitambarare yibubo nayo nyene bayari fisimico y'ikirundi yaho. Niyo mpamvu rero sinovuga ngo akaranga gafisi ntari. Akaranga gatekerezwa kuba kumwene gihugu wese umuntu wese afise yitwa umurundi yataye izogi mu gihugu citwa uburundi uwo wese rero numunyakaranga atekerezwa kubahiza akaranga hageze nta kuyagonyanga akaranga ngo jewe simvuka mwiriya ntara ya karanga oya gusa ari cyo wasanga nk'ingoma wasanga zivuzwa cyane Gitega za Muramza abiyeretse wasanga abaduzi darapoge mahiganwa ari abo mu Kirundo no kuvuga rero akaranga ariko nibisigura ko abiyeretse ari mu Kirundo honyene abiyeretse karusi bariyo abiyeretse canke intore babita intore canke abiyeretse no kuvuga rero akaranga journaliste ni karabi ntara karabi igihugu cacu c'u Burundi
nyakubaho yakini mwaratubwiye ko mu Kirundi ciza ni Tarsisi ariko yakiringo yari hawo nakazi ariko tubifate ko nyene nyakubaho yakini muratubwiye neza ko Burundi twese turafisa ku karanga turi ko kuma tuvuga ngo ni vyabariya ariko nkagaruka nkavuga watubwiye ko kirantare yari fise umuco wo gukomeza ka karanga nimba hari karusa hari umuco imuramvye hari uwundi ingoze hari uwundi murumunga hari uwundi ukokoko nkanyakubaho usanzwe uzodushikiriza ico kiganiro mbega we akaranga kakomerejwe mu ntari ihe wo bavukiye mu ntari ihe akaranga kanyu ko gumva intara zari zitandukanye akaranga kanyu kakomerejwe mu ntari ihe.
Okay deka mvuge ati ego me jewe mvuka mu ntara ya Karusi komine Bwenyuzi umutumba ni Canzikiro ikomine yahoze ari komine ya mbere yari ifite umugwa mukuru Karusi ariko barawunguruza utwara muri komine Buhiga. Jewe naho navukiye nakuranye na sokuru nakurezwe n'ababyeyi babiri n'ubu baracyahari keshi niyo twaba tujyane ikiyago cacu yabari mitito ibisokozo imigani mbere twebwe muhira turabana 10 ariko muri ico gihe twari abana 4 muri ico gihe jewe nabandi aho mvuka ugatumba rero muri ico gihe ndibuka ko twagira higanwa by'umuntu hashoboye ibitito bakagusokoza unaniwe ugashutanga ikigori hari mwera y'ibigori ubishoboye bagatsaba guha ikigori hari ukuntu twafata ibigori mwera ryado tukabihungurura intete tugasha muri bwa bukopo bwavamwo amavuta yo kwisiga bita sleeping na vesitine hama rero kagakopo bugafise warashobora kukamujya kubera umusokoje ukamutsinda hari igitito nakunda cyane zakunda kuvuga ngo tuvuye akagakecuru nyangoma ngoma nyagwari niko kariye mawe nyangoma ngoma nyagwari mawe yari bibere impundu dawe nawe yari nzogera z'abahege twerekeje mu midiridiri mu midira nkoni mu misongati ya gihinga yo y'umuhungu wa nzobe yoba aho rero ntugomba kubimenya ni ko ziko tuzobacira uwo mugani kandi umugani ugana kariho rero ikirundi mfise duke mfise nadukuye ku ziko ego
Nyakubahwa yakini nduva koko ziko urusanzwe waranahateramiye kandi nkabo muvukana bamaze kuba bashabana gukumbura bamwe bamwe bumvisa ko kano akunda kubatsindisha ni kandi azi barakurikirana yakini TV umva nawe no abo tuvukana ntibere ka gukurikirana yakini TV nashaka kandi kwisabira aka kantu nk'umumenyeshe makuru bivanye nuko numvise mwatu yagiye buriya ndumvise aho wamuye bimwe bimwe nuko nabavyeyi mwakunda guteramana kuziko uci uvuga teje ko ndi Karusi kumuhana ndibutse abavyeyi banje kandi baracariho twaraterama kuziko ati none kubo hari imbonesha kure nkabasanzwe ndumuserukizi mukuru kubera kintoza nakuziko imbere ariko ukora nk'ibiganiro bibiri cyangwa bitatu nagomba ndakwisabire nk'umumenyesha makuru asanzwe akora kuri yakini imbonesha kure cyangwa uvuga yakini TV ukagaruka kwa kino gihe ruvyumve neza ntakuntu hariya wakuye iwe kuziko narwo dushikana tukazuyaga nabavyeyi bawe bijya biti tubaguhaye ko natwe tukavyagira amasomo yandi bakanabona abavyeyi bawe bo kuri yakini imbonesha kure
ariko papa ari umustar arazimbye. Okay, reka mvuge yuko nababwiye nyuma y'indwi zibiri tuzoba turi mu ntara ya Karusi aho tuzosanga umutama yamvuye igufa ryavunitse. Uyo rero ndababwije ukuri bene data we utazokurikirana kino kiganiro uzobuhombye nyuma y'indwi zibiri nyimbo ushaka kumfata mu ngo akavuga ati reka ndakore iri tike nyimbo ushaka kuvuga ati reka tujane jewe ndaye kaze n'umuntu wese ashaka kuza ko tujane i Karusi kugira iyo mutama tuyagira ayo mateka turi kumwe kuziko rero tuzoba turi kumwe n'abatama benshi reka tuzomare iminsi ibiri cyangwa itatu tuzobanza tugahirongoze neza abatama batuyagire kahise ka Karusi ikarusi hari ibiharage byitwa ngo makarusi hari ibiharage byitwa makarusi niho byari mwa hari yahitwa ikarusi
bijya kirundo byari mwangira mu kirundo
kirundo byari mwa mu kirundo hariho bya ruhengeri hariho bya ibirembegwa izo byose abana bubu ntibazi na kibaho rage biharage gusa ngo byari biryoshe hari hamashigisha hari ibigori by'amabara hari ibigori byirabura izo byose tugezwe kubigisha abana bacu bagakura bazi bazi akaranga ku Burundi yakini sumuhinga mu Kirundi ariko yagize umuhamagaro wo guteza imbere Kirundi niyo mpamvu bamagaye abahinga mu Kirundi yuko boza tukayaga tugatera ijoro ijambo tukibikanya imico n'imigenzo by'abasokuruza erega mu minsi iri imbere nitwaronka uburyo tuzogenda hano hose hari amahinguriro y'ibikoresho kama ababumba inkono tuzobagendera ababumba amasafu ababumba za bikono binini yabita intango ababumba abasuka abazisha inkoko abazisha intaro abazisha ibiseke abazisha ibintu byose tuzogenda aho bari byose tubibereke kuko imyaka dufise yakazi ni myinshi hazori ndagera pasiyo wumva tugeze kuri
nyakubahwa yakini TV imbere yuko dushobora kuruhurira abantu bacu bakavuga ati turarindira ibyo bintu ndabona ko muri commentaire batangwe kutubwira ati ico kirundi none se kitwahora tuvuga nico nyene ariko ni twinshi tugiye kuza turumva tuyaga hari nibyo basukuru ba nashaka mbabaze kugira mugire uwo muhamagara nkuko mubivuze ati twari dufise umuhamagaro duhamagara ahubwo bari abazi kirundi nyabona dukorane mbega uwo muhamagaro kugira mubwire nuko mwabonye ko kirundi kidateye imbere canke mwavuze ati nubwo giteye imbere ariko tugomba kugishitsa canke hoho nk'abantu musanzwe mwatanguje icyo kintu mufite umuhamagaro mubona ko ikirundi cyacu gihagaze gute ku rwego rw'abandi ku isi
mubazije neza cyane reka nsabe abayobozi bacu b'igihugu mu nzego zitandukanye bazotworohereje mu ntara tuzogenda turagenda kubera ko hari aho tuzogenda imvura ikatunyagira hari aho tuzogenda dutwaye kamera abantu bagashungera rero je navyimviriye kubera mbona yuko ururimi rwacu riruko rurazimangana na cyane cyane mu bisagara nibuka umwaka umwe raduze nanje ngo nasirimutse nca ndashika mama na diploma afise nca shika mbwira mama ati mama uze gutora rya senkesa ubundi mama si kirundi senkesa mama sinzi ko yabyumvise mama mama ubundi ariko vuti ewe mawe uraza kugenda uturaje amahera amafaranga ajya amahera 500 hajya bayisha amafaranga kubera iki arima barayisa bayisa mara
ko ariko nyakubona urashika ku kibazo cyacu nyezina ikirundi ukibona gute uwo muhamagaro nuko kidateye imbere canke iki kirundi cyacu kugira ugira uwo muhamagaro ushaka kugishikana he nyezina ugende ubibwiye aba nabari yakuko ndabona ikiganiro se kizokurikirana abana gusa ndabona nabantu bakuze bacha batangira kugira sabone ati ni mwari mwaradutebeje tugomba rubabwira idonido kugira ngo bazibabaje ku bintu babize bareke kumavuga ngo nibimeze gute
ego murakoze reka noneho rero tugana ku musozo wa kino kiganiro ne kuvutse
yego
jewe naritegereje neza ndaraba ama imbonesha kure ziri ngahe bujumbura zose zose ibiganiro byishi bicako zose livyo abasitari nizo kuvuga ubuntu bw'ubu sinzi ko nobwita ubugugu n'ubuntu butagira icefo ni cyaruguru ugasanga umuntu yafashe umwa iminota 30 atakintu kizima yatubwiye ndabiraba rero jewe ndavuga ati nzoshaho televiziyo iyo televiziyo nakindi kintu zobijejwe no guteza imbere rumwe rw'ikirundi rero imfitevizio nababwiye abantu bimvukira abantu batumva kirundi neza ni imbonesha kure iyo mbonesha kure rero no munsi niyo ndiko ndavugira ko magaza imbere y'amakamera yayo kandi nambaye neza murabibona nambaye ikoti nziza nuko batankameye ku maguru nambaye n'ikirato cyiza ariko iyi mbonesha kure rero nararabye neza n'abari kwizindi zose ibyo zikora zidateza imbere akaranga niyo mpamvu nagombye kugira gute gushiraho imbonesha kure hamasha n'icyo gisata cy'ikirundi kubera ko turavugiye ko tugakora ibiganiro mu kirundi ariko niduteza imbere akaranga
ikirundi rero uri kurakiraba ntigitembere n'icyo gituma wimvire kubigira uko
nakubwiye nakwishije journaliste kuva kera nakubwiye yuko ikirundi aha mu gisagara baramaze kugipirata bara kigize si ngunda kuvuga ngumva abantu bavuga ngo ni fake abarundi baragifekinze twebwe tuvuga ikirundi bazanye ikirundi atari cyo mu gisagara usanga umuntu aravuga
nyakuba waturetse mu gisagara turiko tuvuga ku rwego rw'ibindi bihugu kuko uburundi bwo mu gisagara wabitubwiye mu ntango ko yari imico gusitandukanye ikirundi ni cyatwese
niko garukana ngaha mikoro Dekana babwire bavyeye. Reka mbwire ugwaruka. Reka mbwire abatama kazi. Reka mbwire abarongozi. Ndababwire yuko ikirundi cacu camizwe n'ibindi bihugu. Uno munsi uragenda mu buhinga ngurukana bumenyi. Umaze gushikayo ukabona ahantu handitse ngo ikirundi. Ugacufse ndukemeza kugira ngo inyabwonko yawe ikoreshe ikirundi bene data usanga hiyanditse ikinyarwanda none gute bo kwandika ngo ikirundi wafyone gukemeza kiyandika mu kinyarwanda
ivyo navyeganya ko bawa ni ibintu muri bimwe mwe ahubwo tubatumye nk'abantu namwe mwavuze ati mwavuze irindira gatoya mwavuze ati mufise abantu muratumiye ko abandi mutubwire itandukano ry'ikinyarwanda n'ikirundi ahubwo cyaka ntugomba muzo kidushire mu kiganiro aho byo bitandukani
si ivyo nitwaje guteza imbere ikinyarwanda kandi twaje kugira publicity twebwe twaje guteza imbere ururimi rw'ikirundi nagombye kwebura abantu bajejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bakoresha inyabwonko kujya baturondeye bibiliya uno musi y'ikirundi iriho nibaturonderere n'amajambo y'ikirundi mu buhingango mu nyabwonko kugira ibintu byose bigende neza
ariko na bibiliya ntiyanditse mu kirundi yanditse mu kinyarwanda
iriho y'ikirundi nimba udasoma bibiliya cewe mu ino misi bazabise soma y'ikirundi bibiliya yacu yera mu kirundi iriho bavuga ikirundi neza ariko mu misi yeze twadufise bibiliya yera ngo yacu mu kirundi ugiye kuyugurura asanga yanditse mu cyagwanda uno munsi je ndafise muri telefone ariko ni barayisora ku isoko ndafise muri telefone bibiliya yera mu kirundi nakubwiye ngo ndagusoma kirundi kubera jewe ndo mu rundi jewe ne no kubingangurukana bumenye maze Salomo yubaka iwe ngoro ngoro ntubizi ko ari kirundi amara imyaka 15 mukwarangiza byose umva atari kindi cyiza yubatse inzu yitwa ikibira cirebanoni uburebure bwayo bwari amata ba n'ubu ni baraheza gukosora neza bwe bagize ikinyarwanda ariko nacu
cyo gituma nabikubwiye n'abarundi bese nivyo bazi nyakubaka reka akajambo kanyu mushobora kubwira abantu ko gutumerira kino kiganiro kuziko ndetse sini kiganiro kuziko ko gutumira ivya karanga imico kama ku Burundi ndetse n'ikirundi cacu tugisubize umutamara dusubire tucambike naka kajambo ushobora kubatumerira kanyuma kugira cyo dusoze
icambere ndagira nsabe abantu bari ko aradukurikira na bose murumva yuko akazi tugiyemo ni koroshe bisaba uburyo bisaba ukwitanga ndatumiriye abantu bose bumva bashoye kwigisha ikirundi bashoye kutubwira imigani ibitito ibisokozo ndabatumiriye bose banyarukire kuri yakini TV tudufashanye guteza imbere ikirundi ndatumiye n'abantu bafise uburyo bashaka kudufata mu mugongo abo bantu nabo bashaka dufata mu mugongo murahawe kaze turakenara ivyuma bitwunguruza aho tugiye gukora mu ntara zitandukanye z'u Burundi kuko nta ntara nimwe tutazoshikako nta gasozi na kamwe tutazoshikako nta gasozi na kamwe tutazobabwira iguro yako nta gasozi na kamwe tutazobabwira impamvu gasekitwa kuko imisozi y'Burundi yagira hindagurika bitewe n'ivyagiye birahakorerwa ndababwire ko ndabakunda cyane ndababwire mukomeze dukofata mu mugongo abifuza ariko turukira gatike ni kuri muri mvuge nomero ya konte reka mvuge ku muri banki turafise inomero iri muri Interbank non mirongo indwi na gatandatu amajana indwi na cumi n'icyenda ugiye muri iyo banki umucobura ku mazina ya Nduwayo Tracisi nababwiye ko ariko nitwa aho ye ubufasha bwanyu buzoca budushikira cyangwa muze mushire kuri nomero ya Rimikash mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na mirongo irindwi na gatanu amajana 249 cyane kuri eko kashe 79 amajana 642 amajana 568 mwarahezagiwe Imana ibahe umugisha mbaye ndabashimira kwigorokeza muzogira ko kudufata mu mugongo no kudukurikirana
bakunzi b'ikiganiro ekuziko ko ndabona mwamaze kubaho bakunzi ba Yakini TV cyangwa imbonesha kure reka tubabwire ko tuzokoma tubahereza ibintu biryoshye kandi bitomoye ikirundi kubwacu ikirundi kubwanyu murahezaga.